walelale bwino wambile pano bandile osanga wambile ndi yusiana ni soni mbuyo ni masiku ena ose mbuyo ngona ndi kubaja kwa birodi safi mabano bandi habi wabwino wambile sena ndi wambuyo.
When we are returning back home, it's about reintegration in the community, to stay with the community. It's becoming very challenging. They need someone to go there and to talk with the community so that they can receive them smoothly.
Nima vabu na wambi ifani kama kana wali mozi balibe mawe na agari malangfana ajibongwe. Nima sangalala wambi. Ndime na mandire ndira ntumine rima kweno nchiro wali mozi.
Tima dziwa kuja ntchito ije makhala okhwima kwambiri nde akachikomera kuti mati wautuluka kwabwera kwathuno adzekere yoya dziko lathu ndiri mamna ndi manja awiri kumuuza somalangizo kuti makhala muno motere motere tera makwe ntchito wane.
Mena akadzakubaza wambiri kuti munthu akafuna panga chinthu akafuna kandi kutsimikizira kwa ntini. Na pozeme yandi bindira wambiri pa kuvanga business wasayangana za munthu kuvanga business wasayangana za kuti mawali ndi bala yanu kuti lasina kugulisa mandi kuye nena ndipangisa kuti ndikhala munthu ali mbantema pa business ndisafu organize zimene zimatani zimachitika kukati ma business ndimene napuzira kwambiri zimene tsoma ava vanthu kuthokoza kuti ndamayenda ndipindulira fana manga kwa nyumba kuchoka ndama zochoka mnomo muno kakha kuti lisina panga business hardware ndama zobwezi zitatha kale kale. Maomene ngauze na zizanga vena wabwele wa safi. Kazo nguwa wali mbisa ntime. Kuto guys, tete kari kwa mkuno. Malawi kuna waso kuli munu. Kazo uteke la kujirika bwino. Fufu uli utaka uti ndiwe orani. Wali mbiki. Ndiwe osa funika uti munu. Zijo wazuko la kwanu vila wajano. Ito onda numina kuja uti mabwele nhezi. Na umati tamangiso, umati menya. Ita kari uti kwa mkuno. Uti kazo uti. Sizinga zibeza 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 zibeza.